Yeah, man. Zvikanzi tsauya nejiti. Nejiti pabiti. Handiti. Taira kuti ka makongari ma balance Batman banditi.
Yo,
handiti.
Jongwe, vaudze kuti hatisimbiti nekuti lotogarira biti.
Hanzi ichi chakaipa ichi.
Real bad man.
Watcha do.
Real bad man. Yeah.
And it's only say one.